Wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali. Ndagamama, utata wam, nam wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali. Imigudu yakhe ningalibali. Wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali. Ndagamama, utata wam, nam wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali. IBisho Massacre ningalibali. 1992 seningamlibali. Nasekhaya igama lakhe libhaliwe ngasepalamente Bisho. Usibona ngathi sizamazama kule Mpuma Kapa, sizela namakhevila. Umzamo wakhe ufezile, nyana wakhe umfuzile. Wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali. Ndasekhaya utata wam, nam wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali. IBisho Massacre ningalibali. Sekhaya umama wathi kumkumele kukutshintsho utata uqoza kavumi. Utata wathi kumkumele kukutshintsho utata uqoza kavumi. Nanamhla abakabonelwa ntwena abazali babo. Nanamhla ebasekhwele sifube. Wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali. Ndasekhaya utata wam, nam wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali.
Abanye basaphila, baphila nezivubeko.
Abanye basaphila, baphila nobuhlungu.
Abanye basaphila, baqhubeka nomzabalazo.
Abanye basaphila.
Wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali, libali, ningalibali iBisho Massacre.
Ndasekhaya utata wam, nam wasweleka kwiBisho Massacre, cela ningamlibali, libali, ningamlibali.
1992 seningamlibali.
Umbulo wanga September 7 ningalibali.